Tshireletso e ne e le gagametseng kwa kgotlatshekelo ya Tembisa fa molatofadi wa Bosome Labone mo kgetseng ya bosenyi ya Rossetenville a ne a tlhagelela lekgetlho la ntlha. Milton Gasa o lebanwe ke ditatofatso tsa go nna le ditlhobolo le matlhatlhela e se ka fa molaong. Go dumelwa e le karolo ya segongwana se se neng sa tshoganyediwa ke matsholotshireletso mo bekeng eno. Babueledi ba ga Gasa ba re ga ba nna le nako e e lekaneng ya go ithulaganya.
Initially he said that he was abandoning bail, but now it is my instruction that we will continue with bail on the next appearance.
Molatofadi wa yono wa dingwaga tse soma a Mane Pedi o mo paroleng go latela go bonwa le go atlholelwa melato e e fetileng. Balatofadiwa ba bangwe ba le lesome ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magiseterata wa Johannesburg ka Laboraro.